Dannan wasu tsirrai idan alamar karuwa Allah ya bari.
Allah da ya shi ya ce kai she ta in ka tai. Mai kauna mai Allah ka sha gaban kowa. Wake up.